mazina anga ni Beatrice Mauya. Kunogo ni magwira nchito yopika palala pa school ya Bachi Naza School. Tika ya samoto, di matenga mpoto, mkuhika mpambaula. Mkutenga mazi, mkuhika amo. Leti madigira mazi aja, angu tenta pangono, angu panga bini. Kati tenge ufa, tika ndiri. Akula ku 14, ama jana 50 jakuti. Mine ndikuone naneyo nzoti ana wadzathandiza kwambiri. I think pamene palalaisa nabwere amakhala ninja pafupi pafupi ndiponso nthawi yophunzira ikakwana amapezeka kuti ana ambiri amalira lira. Koma amene abwera phalalamo apezeka kuti tikangoapasa phalala ija akuphunzira bwinobwino komanso thanzirawo kumakhala yabwino kwambiri kuchokera kuphalala amenei.